kwa manje.
Ayibo. Kwemntu lo?
Yeah.
Ngibukisi.
Mhm.
Buka. Ma umsindo umsindo bese ngiyacela
ngiyacela.
Ehlisa umsindo.
Yabonga. Shembe.
Mama. Awu subscribe ile ngani vele?
Sorry to disturb you guys, we need to order your beverages.
Order.
Okay. You can order anything on the menu, you guys can look through the menu and decide what you guys want.
Yeah.
ukuthi mangimfonela ngingamtholi njengoba sengifonela kushuthi nje.
Hayi, wasikaze vele sando sami bekwenzeke indlela kam.
Hawu ma.
Ebona sisi mina kutshele mina ngakushayile leli.
Sorry.
Really? Oh, that's it. Yimina kuse yabona uyabona ukuthi ngihlonishwa kanjani
manje uyifunisa. Yebo.
Hayibo, iyona le ilefudala lo ifoda lenga 40.
So ikhumile
ngini
think lokho o one pronoun ngalo kayawo kwa. Indathi. Oh.
I'm sorry. Ngithe ukudla uthule ngeke ukuphathe kabi.
Kodwa basinaxoxoza kwezinye izinto ngoba ifa ukuxoxoza ngixoxoza ngayani. Uyakhulumela ngixoxoza. Futhi ukhulumela ukudla aya. Yabo uyungumzi nabantu. Umzi amathi kadliwa. Yathanda inkomo. Ukhabele ngeke manje.
Ndiyalama.
Asinje ngcobo mpela subiziwe.
Ah.
Hayi. Uthoba igama?
Ngikuthi kusasa lisiphathele nasazi. Zonke izinto engizithandayo. Zonke izinto engizidingayo.
Right. Thank you guys for being with us. This is going to be.
Oh, Matt, no, back. Never. Never. Hayi bongeke, mina vela ngithanda, angidanga izinto engaka mina. Mina ngi-order i-raptor. I-raptor ngeyishibhe kabi ukuthi ngizoba nje. Futhi nina indlela ngifunde lenziwayo, leyo yokufaka amakhadi ndawonye, akudubhatayile, bese kutonyule lami. Wena ngoli uzawufunda vele.
Please, take care. Ude fana, umntwana ophana, yese bafede ngane lengizofana. Eyo akusiye papayo, akusiye sheshayo. Imina kuphela oyiqeqeshayo impilo ngizoyikhanda nayo. Lengihamba nayo, okubalulekile ukuthi ingane ngithanda.